lo munto kholwa yo
wasiwe nesixa
Thank you. sikunikezele udumo olufanele olufanele udumo ngayo yonke indlela esinakubeza ngayo kunengoma ethi nangu nangu uma ngingakucelela yona kungiphele lapho angazi bathi nangu nangu
Tu me sabe Sanibonga inkosi. Abazalwane la ebandleni sikhululekile ngayo yonke indlela.
Ningaphumi phela no. Nazi senhamba
nonke. Ashukile. Sikuzekiseni ngaso. Sikhululekile. Nkosi yami siyabonga kakhulu, siyabonga, siyathoba baba umkhulu Shoyisa. Siyabonga kakhulu ukuthi sibe nawe mkhulu. Nakubaba uShoyisa lapha. Ngithamba isandla nje. Sibonga Nkosi, siyathoba kakhulu ukuthi nisihlelele kahle kangaka. Mama uShoyisa, baba uShoyisa, nabazalwane nibambisene nabo uNkulunkulu aniphakamise bafowethu. Engathi nemoya yamadimoni ngoba iyathanda ukucutha phela uma nisuke nenza into enhle kanje engathi ningangangenwa yile moya uthole usungulele usuguduza ngaphakathi ukuthi hawu ngaze ngambamba. Sikhulekela lokho bazalwane ukuthi sihlale sibambisene njalo lo mkhumbi wethu uye phambili sisonke engekho sale ndleleni. Aleluya. Okay. Amazwi ke ayisikhombisa ashuthini amazwi akuningi bazabani singaze sixaxe kakhulu sizovula iBhayibheli kodwa nje iqala nje ngobizelwe lapha na kuMarko 5 mafunda u2 no4 obizelwe so ke amazwi ayisikhombisa wona asho indlela nomzima bendlela eya esiphambanweni lapho uJesu owaye eyakhona eyothukulula eseqedile ngegazi lakhe kwakusele ukuthi inhliziyo ikhameke. Haleluya. Amazwi ayisikhombisa asho indlela eyesiphambanweni ukuthi lapha suka khona uJesu nalamazwi uze ezowasho isiphambanweni siyathola ukuthi akukho lapha akhuluma khona kodwa nje wayebalethi uyinkosi yabajuda wena ethi perusha akugcine nje futhi lapho wayengaphikisi lutho wayengenzi lutho wayethanda ukumshaya wayefika kushaya. Haleluya. Cabanga abaningi nje lapho ababefisa ukuthi nabe ngabe baphosi nje nabe esivivaneni sokumshaya. Amen. Bengazika kodwa ukuthi yiNkosi uJesu. So amazwi ka ayisikhombisa awumusa kaNkulunkulu awukuphila uJohane 1 verse 3 asho njalo ophethe ipeni uyoyibhalela awukuphila akhomba ubuhlungu kokonakala kwenhliziyo yomuntu ayisicelo sokuphenduka ushiye izono lapha kuJohane 3 verse 10 asho ukuthi kumele sibuyisane sikhuzane kokunye uShumayeli 16 ayibonge iNkosi. So futhi atshela thina ukuthi asikholwe nguye owayekhona ayibonge iNkosi. So siyabonga ke bazalwane asho okuningi nje amazwi esikhombisa omunye angawachaza ngenye indlela siyathola ukuthi kulamazwi ayisikhombisa kunamazwi uJesu owayekhuluma nje ngqo noNkulunkulu ngeke ngiwasho ke ngoba abazalwane basaya kuwona uma kuyamazwi esikhombisa awuyi ezwini elisazofundwa umzalwane uma kuthiwa nje wena sholo izwi lokuqala awuthi uma uchaza izwi lokuqala ukaphakele kwelesibili. Haleluya. Uchaza nje lokuqala kodwa osefikile kwelesibili nelesithathu uyakwazi ukukhotha kwasemuva esedluliwe kuwona kodwa akanaki ilungelo lokuthi athi uma efunda izwi lesikhombisa baba ngiyawumoya wami ngiyawubeka ezandleni zakho asho elinye alikho. Amen. Kodwa ongenhla angakwazi ukusha ngezansi osekudlule kuwona ngoba uma uzosho uye ungene kwelinye siyakumisa stop siyakumisa ngoba lozo suku malisho lelo uzophazamiseka engabe sazi ukuthi usezothinika yena. So ke amazwi ayisikhombisa asikhombisa leyo ndlela nansi ke indlela esobala achaza ukuthi awukukhuluma kwayo ebese obala azibonakalise ngoJohane 7 nakuShumayeli 5. Haleluya. Khona akhomba ukumshiya uJesu amazwi lapha kuJohane 16 verse 32 lapho khomba khona ukuthi uJesu khona lapha abuye ashiwe khona kubaningi ke uJesu eshiwa nathi silapha nje ematafuleni ayibonga inkosi khona lapho ekuhamba kuhambe khona ubona uJesu ukuthi sengishiyile la ubona ngezinto ezinye seyihlasela nezinto ezinye seyisondela nithuthi isiduli yebo mhlawumbe kukhona indlela ephahlelwe okay ubona ngalokho ukuthi hayi khona bese ngimshiyile khona uJesu ngoba sekuhlaseleke izinto uma ke umshiye uJesu weNkosi yami kahle kahle akamshiyi umuntu umuntu oshiye uJesu haleluya futhi ke umuntu akuyena ofuna uJesu obiza uJesu eze kuye kodwa uJesu othola wena amen so amazwi ke ayisikhombisa uJesu bayisele ngesiphambanweni asho ubukhuni bendlela kodwa ubukhuni balendlela eqondene nawe uJesu ewukhulula thina lenkathi uJesu ehamba ebukhunini bendlela emazwini awu7 awashoyo ubukhuni bayo lendlela kusho ukuba lula kithi silandela ngemuva amen so asho lokho amazwi esikhombisa niyaphazamisa nehla ninyo kulungile phumani nginike ithuba okay asho ukuthi le uma esehamba ebukhunini uJesu thina sinento elula esesohamba phekwayo haleluya uyabona umuntu ohambe phezu kwameva ake ngilanise nje omkhulu babusho omkhulu shoyisa ekholweni bahambe phezu kwameva benzele ukuthi ameva anqamukele kubona ukuze thina uma sesihamba ngeva ke babushoyisa kodwa sesihambe emeveni asenqanyuliwe anqanyulwe yilamakhehla ingakho nje uzwa behlabelela abantu bethi ivangeli elakudala elasikhulu ezonweni ivangeli iPen wenzela ukuthi ngokuma kubizwa incwadi yashesha la uzofika ekhaya uzobhala isihloko sento esikhuluma ngayo bese ubhala lamazwi ufika ekhaya usiyawubuka haleluya
amen
uba nono 10 rand lapho oh kusangazo wenza njalo oh nanti iaphula ophethe iBhayibheli kulolahla labafana azothatha nanti iaphula ophethe iBhayibheli lapha aliphakamisi lapha wozani mthatheli aphula mthatheli aphula la uliphethe iBhayibheli papi yilo naleni awu mina nama aphula ayi sekwavulile ke ngapha ngenzisazana aphula ukona waphethe la aliphakamise isibono angikhulume lefoni amen nizowathola ama-aphule ngobhuti olandelayo phela la ma-aphula walobhuti apha ensizweni angithi-ke bafowethu eliphethe amabhayibheli niyayibona inkinga ingakanani la kulolo hlangothi inkinga ikhona angithi niyayibona inkinga la anophamise futhi buka abantu baningi kanjani kodwa amabhayibheli awu-4 awu-5 ngapha ke yakhona lapha yana nje hhayi elefoni bani ifoni yami inokucoki
inomhleba ngabathi for inezithombe engalungile yenza okuningi asikwazi ukuthi ngiyafundisa nje bazalwane ukuthi ungami neBhayibheli noma ukuphi efoni ufundile abazalwane ngoba inemona lento yefoni ayiphefumulelwanga noma ungadownloada ayiphefumulelwe nathi iBhayibheli linika isithunzi inkonzo elinika isithunzi noma uholi elimnika isithunzi hhayi elefoni sifuna mili amen elaphi lokuthi uma usahlezi phansi uhlaziya ya was fine nefoni wahlaziya uyibukele uyibukele mhlawumbe uzosukuma ususukuma naleli ngoba impela siyokumisa besithi kuyaphoxokulela bandla iBhayibheli lefoni bandla lapha ebandleni hayi awumi nalo ebulbit noma endaweni ofundela abazalwane kodwa ngokulilungile uma uhlezi phansi okay asho isikhumbuzo nokuyithoba uPhilip 2 verse 7 to 8 athi ngiyabhala amazwi asho amandla kaNkulunkulu Exodus 9 verse 6 asho amandla kaNkulunkulu ayindlela indlela asho ukuthi indlela ivuliwe uma ubheka lapha lamazwi asho ukuthi indlela yokuthethelelwa ivuliwe incwadi kaPetro uqala ufunde isahluko 2 verse 24 indlela yokulungiswa itholakele Roma 3 verse 23 niyabhala bafowethu indlela yokukhululwa ikhona amazwi esikhombisa lawo asho indlela yokukhululwa ukuthi ikhona esazofunda Matthew 5 verse 12 indlela yokungcwele ilungisiwe Hebrews 12 verse 14 Hebrews 10 verse 10 uqhubeke noMatthew 5 verse 18 amazwi ayisikhombisa indlela yokuphila isoba uPetrus 2 isahluko 3 uverse 9 amazwi ayisikhombisa asho lokho kodwa ubalekile asho ukuthi ucatshelwe indlela wena usuzokhonza uJesu ungenawo umthwalo ungenayo inkinga nathi aphula lami seginqwa phansi kade banika nje uyazi yangicasula kuyakho siyabonga ke bafowethu sengathi singakhonza kahle sihleke sizwane ngiyawathanda amahlaya bafowethu ihlaya uyazi lamelayo lenza ukuthi ulapheke nongabe ingakho lithi iBhayibheli ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukile nehlaya kunjalo siyabonga bafowethu kade besijoyina manje Nkosi yami nabadukileyo bajika le kude sithi soli bafowethu bamkhondwana baba bamgomezulu ngeseni bafowethu okushuthi lento isho ukuthi asihambelani ngokwanele ngoba indlela ngabe siyayazi kahle mangidukaze ngiyakamkhondwana okushuthi asihambelani ngokwanele ukuze indlela ivuthwe siyazi siyabonga ke bafowethu inkosi umsa inbusisi
Sind